wanyalo kete kaka anyuola mondo waket nyithiwa obed engaged. Mondo ok ni kogik January ka ji yepo, to wayudo ni there been rising numbers. Anyalo miyi data mar Kisumu. Chakre 2018 to 2019, dwe mar aboro, Kisumu Central nyithindo mane hatch between igni mar 10 to 14 wa 42. 15 to 19 was 1,457. Ma total 149. Kisumu East, nyithindo 600 gi 57. Kisumu West, 1,000 gi 30. Muriuni, 1,300 gi 90 gi 7. Nyakach, 1,200 gi 9. Seme, 700 gi 80 gi 3. Ken total, wantire gi nyithindo 300 gi 40 gi 3 ma between 10 to 14 years mano mako ich, up to August. Between igni mara 15 gi 19 7. Twayudo nyithindo gi kata ka gimako ich, pok giromo. Their reproduction, mfuko gi pod ok nyal rito nyathi. Ma wayudo ni bang' mano kata diere magi gintiere magi pekno. Tuoche kaka anemia, psychological torture and everything. Wayudo ni kata yore gi mondo ka githo. Maternal, yes, youth. And then arita bende. Je higa 14 bo rito nyathi gang'o.